sebe mazakukuma tukule but all in all tukule mwe abuya enusubuye because if you're to provide help now then if we're also getting help at the end of the day so I feel like any door to one and to put them Sunday is because abantu basafuna imali zabo ngeke nabanye abayitholi kanti lento nje isimple ngoba ngitshengisa ukuthi kune video yeah but njengoba niyazi nokuthi ngihlezi ngifika lana and I always represent Triple M wherever I go so if kusakhona eminye imibuzo ngiyocela ukuthi ningibuze ukuze sikwazi ukusolva ngifuna wonke umuntu onama all mavos la ahambe ngathini ahambe esebonile ukuthi ama all mavros azobuya ngempela at the end of the day kumele sifake si provide the health ukuze ama new mavros iwona azokhipha ama old mavros yabo so into engiyithanda ukuthi yenzeke nje ukuthi if kukhona umuntu onembuzo ningibuze mhlawumbe noma ungakumosa ukubuza ngingibuza mhlawumbe bese siphumile yabo paske all in all, yini number three kade sifuna ukukhuluma ngayo. Yes, it's 50% of my bitcoins. Yabo kuze ubone imali yakho ikhula fast at Triple M ikhule beyond 30% lo sujwayele ukuthi uprovide the help ngama bitcoins. Yabo so if we provide the help ngama bitcoins singakhohlwa ukuthi nama bitcoins kwasawona ayi peer-to-peer system yabo so yabo lapho ama bitcoins are similar to Triple M so but into engingayenza if unenkinga yama bitcoins before futhi ngihambe so ngizoniregister ku-altcoin trader which is altcoin trader inkampani yala e-South Africa esizana ekuyiyona kulula ukuthi imali yakho sheshe uyithole if usebenzisa ama bitcoins yes hey ukuthi inkinga nje ukamera memnqwa mfike late ufike sesikhave izinto eziningi but uyathe ngathanda ukuthi ayibambe